nam chineke agide mma nam chineke agide mma namo chineke agide ugwu nam chineke agide ugwu madu nine zukotanu kainye chukwe gene nam chineke agide mma onye nwe chineke agide dije onye nwe chineke agide dije onye kere chineke agide dumaga onye nwe chineke agide dije madu nine zukotanu kainye chukwe kene nam chineke agide dije ezemo chineke agide nso nam chineke agide nso onye nwe chineke agide nso nam chineke agide nso madu nine wakotanu kainye chukwe kene nam chineke agide nso nam chineke agiburibu nam chineke agiburibu na chineke agiburibu nam chineke agiburibu madu nine zukotanu kainye chukwe kene nam chineke agiburibu onye nwe Jesus Christ agina tujo onye nwe Jesus Christ agine yewu chukwu nwa Jesus Christ agina chojo mo onye nwe Jesus Christ agide bube madu nine zukotanu kainye chukwe kene onye nwe Jesus Christ agina tujo choma chineke agina tuto choma chineke agina suso choma mo chineke agia tobola mo choma chineke agina suso madu nine bakotanu kainye chukwe otito choma chineke agina tuzo na chineke agide ugwu na chineke agide ugwu onye nwe chineke agide ugwu na Chineke aha gere ugwu.